None migenderanire yawe na buto yimeze gute?
Migenderanire yanje na buto yije cyo duhuriye ko nakazi.
Mm. Do SMS yakunda kwandikira ati merewe gute ati gute nagukumbuye ubu nta turi.
Nari ndira umwana we yavuka zarabyandikira umwana wiwe.
Yo mana we.
I was just here.
Bariki kurenza kwa
sivyo mvyare sivyo njo ndajua decision ya kushika
arika ndo bavuze ati urindire vyaro urya mutipe arindire vyaro acha gutwa
Isaac bila nilibisema juna na yeye kwanza toyi kwanza na yeye apaniki kwanza kidogo
bisukura yeye niwe mutipe si harire ntari
oya arahari kuba
urya nivyo eh urya nivyo kabisa arahari
eh arahari kuba hararahari me nibareke kwanza manze mvyare sivyo
Nato ile uramuremeshije ati naho umure
ndi muremeshije
ubye wewe na akate tamagabye
je si ndo kugira muremeshe
Muremeshije nako tutureme utremeshije ngo bakutukurendire uvyare
je ndi meshije abafana banje bankurikirana
abamfi
baguma bakurikirana akazi kanje nguma nkora kuri majerali
bashaka kumva akajambo kwa toyi ariko shakombyire sisi kuje kuri no mwanya vraiment abantu bose baguma babaza kubera iki sisi adashaka kurongogwa na butoyi sisi ndeka twende bukiyoge bijya bintu wari serieuse cyane wari kurafyina
ibiye bi
kuvuga ati wewe nzorogogwa na butoyi
ndabikubwiye wewe kandi ndabivuze kuri TV wawe kuri micro jewe nguyu ngaha jewe no mutwara n'ukuri ndabivuze
mariage bibi
kandi nabantu mwakomanse mwaguma munsanga inbox mutwara sisi naca baye jewe n'ukuri no mutwara mariage bibi tukabana
ubu rero nanje bavyumve na singukeneye nawe nkeneye
mpau wari serieuse cyane wari kura blog aka uduhu muco kandi ngaho bisubire ngaho kuri kamera abantu bamenye yuko bari kuri afyina cyane byari byo
izakereka nkubwire we kintu nkwankira ni kintu kimwe ubona atakaga wingiye mu bitu sana utake kujua
none ni kuri kwari byo wavuze none wavuze yuko utazora ngo na butoyi
Isaac hapana sikiza ni kwambie kama niliongeaga yale aishaga isho sitaki kuingia mu vip privé sasa
mbere mutama vya vure cyangwa mu tipe tu ahagaze neza sana
numutama
avyibye ngaze
Nafse 60.
Wo bizinga. Wo bizinga hizi.
Wo ya you want to sing me kwivugira nga.
Umutamo myaka 60.
None, ngora ni rihe.
Afise abana n'umugore yogi kuba umugore wa kabiri.
Wo ye.
Ugi kuba umugore wa kabiri?
Mhm.
Ah, tiko da blagi.
Ngiye kuba umugore wa kabiri kandi ngiye mutama ndamukunda.
Eh. Kubera iki no?
Kubera. Sikiza ni kwambiye Isaac.
Ibiki agukorera bya atari byo tuma Toyota.
Umviriza nkubwire Isaac sivyo igitsi kigukora mu jisho rimwe kabiri cyo rimena sivyo mimi na toyi yacha ibaki tu history pali kuwaga
niwe bagire ko mufite ikibahuza
mimi si jakata eh na mtoto ni wake mimi si jakata mtoto ni wake si jakata
none
si jakata urumva ikindi kintu abantu bankurikirana Isaac nibace bafata ngo je babari je bashira kamakosa cyane batangure kugira
si byo nibara gukore
oya nibarankwa ariko hariho umutipe ahari
wa mutama wa
ahari si byo ahari arahari kuba harara hari me bijya byinkwano
soka
bijya byinkwano oya sugusoka arindiriye mvyari
ama agukwe
amibindi tuzobimenya ni navyara
ngo ntura wabara gutanga inkwano kugira umubabazi kandi yarababaye warabibonye bisigura urukundo ruri muri we ni runini cyane none ubona ko bizoca bigenda guteto
suku babara urya munsi nuba aracha babaye kandi ndashaka ko abandanya babaye
oya sisi none urukura mwirihisha rero urukura
mwirihisha Isaac amarira narize arahagije yani stress zenge ni
kwa na si usame sinao uchakusari nani kubabara ni biba
ona bia toyi achana navyo when you deserve it
Yes, 1 2 1 2 1 2 1 2. Kumuzi ba Isaac TV. Aho muvuwa mukagira merci beaucoup. Kuro mazo kugira subscribe. Umazo kuyandikisha nukuru rakoze chane. Kuko uru munu iteka. Iyo ufashe gira nilu chacho. Kukipartaja kubandu. Kukagire zabandi. Kukagitanga magrupi ya WhatsApp. Kukagitanga ma Facebook. Kukagitanga ye. Nukuri kuri jewe. Ndumvako ndemuru. Ndumvako ngewewe chane. Niyo mamu tugira geza. Kuita kuitino kumabwe. Kugira tuwaza. Nilibigani ndo bigyoshe. Bigezgeo. Yerunjo sebiri on trend. Ni muri Isaac TV. Stories zose mrazi kwa rahanyine. Mujisanga. Uno musirero ni muri ya numberu njene. Mrazi kigano geruka. Nakura njena na ya mahasa hamwe na sisi. Na isemo jewe. Na wae oblige kumuru ndira sisi. Gusaba sisi yuko. Tugora ni kigani ilo. Kandi. Ndiba sisi muramuzi nukuri si mushashi wanyu kande umwara mumenyere yewe yarabanye umuntu wanyu ni kupe wanashima ubu izwi cyane kina na mafilmi kina na makomedi kuri Mutama Gerard official bakiri utukomedi twinza cyane bwo mutaratubona agenda urabe hariya biva ino turu bakina abantu benshi bashobora kuvuga ati nikumbure n'ivyo bari ko baragira kuri Isaac TV ni comedy no ivyo muri Isaac TV mubona ni ibintu biri serious ni nkuru yahisemo tukubandende nanjye nahisemo kuyikurikirana kugira nyine ndabaho bizoherera sisi rero nahisemo kumusaba kandi yuko tukugurana iganiro tuyagi gato kubijanye na n'ikiganiro duruka gukorana ariko mera bukuru na butoyi abantu benshi baramusabye kuko sisi mu byo twavuganye yavuze ati jewe naho byogenda gute sino twarana na butoyi butoyi yamusabye ati sisi ndagusabye tutwarane kuko mama yarabinsabye yuko tugirana mariage
sindi ko ndakubeshe nka blague zirimo kuri mama igihe tugomba kugaruka inyumbujumbo yaraduse sisi ambeshuze yavuze ati butoyi sisi ntacabahe gerageza n'ukuri ubuko nta mwana ufise hanze ubuko mutihinda gerageza n'ukuri niyavyara jewe ndi sinye vyose nimba ta mahere ufise je nzogutangira inkwano ndabwira urubanza umwubakare ni wo mukuru
amen wavyumvise inkwano bazo intangira sisi acara bisuka mwuma bisati je barananyingwa inkwano n'ubu kuri umwanya je girana igire mariage ni rongo gwenda afise umusheri wiyanje kwikundaniye
ubujena nibibaze ngo niyo goma kunwara ngo numusore
ushaka kugira mariage sisi
ego ndindiriye mzare
eh
su musore wapi
eh
numutama
bice biratirura garara rudasanzwe abafana ba Isaac TV jambwe ati Isaac no turazoro mushingana genda uhuze butoyi na sese n'ukuri turabisavye genda wahuze abantu batwarane kuko nitwogyoherwa kubona sisi atwaye inda kuwundi muhungu kandi yatewe n'undi muhungu ibyo rero nivyo byatumye ndondera sisi kugira nimba ari conseil nimba ikiyago cyanje aricyo kiza gufasha bikunde sizakoranwe nga mana yanjye sisi irimo
sawa
abakuri
sawa
amafreshe Dawe kino gisukwa kubize mu mutwe. Iba vyita gwe.
Ah.
Ni kigudini ni meshe ni.
Numoroge.
Ama kwanza gute how do you feel imbanyi mende unendelea?
Medzeneza.
Ubu vya bintu byo kuvomisa byaraheze cyanke birabandanya cyanke uri mu bihebe. Eh, wenda yawe watwaririje. Simba ngo hari byo batwaririzwa sanga hari watwaririje umuntu hari watwaririje hari uguma rya makara hari uje guma rya ibijya bipe
ndazo gutwaririza Isaac kama uko mbra hando ni utwaririza ikintu akini mimba za shida
na mutwaririza
wapi
ariko ubu sisi ntumerewe neza vraiment usi nusi fresh
ibuje ibyo gutwaririza amezi yo gutwaririza nararenganye
kandi rero abandi rero sisi batwa imbanyo ngo bace bafitire bakaba babi ariko wewe bana kagutagatishije nyene bana birakomeye
eh napasha kutakata
okay sisi kuva kijya giye gusha kuno mwanya wiyumva gute umerewe gute ubayeho gute ega abantu babashaka kumenya ubuzima bwa sisi anytime
ubuzima ni sawa polepole
avuga ati ni rugamba twatanguye tuza kurusoze
ni sawa polepole kabisa
udufaranga urukura turonka fresh sisi inyuma kigano twakoranye hariya uravyibuka na Mutama Gerard uravyibuka gihano twakoranye sisi inyuma hagiye harabaye commentaire nyinshi kandi nawe ndazi ubusiga usoma commentaire kera ni utasoma commentaire ariko shaka umbwire sisi kuje kuri no mwanya vraiment abantu bose baguma babaza kubera iki sisi adashaka kurongorwa na butoyi sisi ndekwa tukunde bukiye bijya bintu wari serieuse cyanke wari kurafyina
ibiye bintu
kuvuga ati wewe nzorogwa na butoyi
ndabikubwiye wewe kandi ndabivuze kuri TV wawe kuri micro jewe ngo uyungaha jewe no mutwara n'ukuri ndabivuze
mariage bibi
kandi nabantu mwakomanse mwaguma munsanga inbox mutware sisi nacabaye jewe n'ukuri no mutwara mariage bibi tukabana
ubu rero nanje bavyumve na singukeneye nawe nkeneye
mpau
wari serie cha wari kura blog saka uduhu mucho kandi ngaho bisubire ngaho kuri kamera abantu bamenye yuko bari kuri afyina cyane byari byo
izakereka nkubwire we kintu nkwankira ni kintu kimwe ubona atakaga wingiye mu bitu sana utake kujua
none ni kuri kwari byo wavuze none wavuze yuko utazongwa na butoyi
Isaac, apana sikiza nikwambie kama niliongeaga yale aishaga isho. Sitaki kuingia mu vip privé sasa.
Oya si vip privé. Je cho basi, je that ndagusaba yuko tukorana kandi ganiro sisi. Abantu walimwengu baguma basaba yuko sisi araberanye na toyi. Nukuri batwara. Turege no kuvyo no vyo kuberana. Uravye ni nda ya butoyi afise sisi. Nukuri nibikwiye yuko sisi yogenda kurongorwa n'undi muhungu arerego n'undi. Uyo muhungu ariko aramubesha abakumatera abaye mesh. Yero naravuga ati rugwa mu gose kwa bafana iri foto rusozeze kwa sisi. Sisi baho muco rero. Ware inyuma yahagiye wacyuhe hindura kuzosubirana na uzoje kwa butoyi. Niba mvuga nda kubaza ati warukura blaga cyangwa ibyari?
Umviriza mbabwire abakunzi bo bankurikiranye bose sivyo ndibaza intango y'ingorane zanshikiye barabibonye ivyakurikiye barabibonye kugeza n'isaha barabibonye sivyo hama agenda bashimira abantu bamwe na bamwe kumba hafi kundemesha nabandi bariko baramfasha ndabashimiye sivyo rero jereka nkubwire Isaac Ego hariho benshi bambwiye ngo naravuze ngo nabi ngo sinari kuvuga ngo imitwe ngo namaguru yiwabo ngo biboneka ko nagaye famiye no sikuvuga ngo naragaye famiye kandi sije nabivuze bo bonyene bwa mbere barabyivugiye sivyo je nagiye ko nuzuza kuvyo bavuze je mvuga noneho ivyo nabonye n'amaso yanje maze kugera iwabo sivyo Hama ikindi je no vuga Isaac ku bantu bankurikirana cyangwa ko barambona kuri uyu mwanya sivyo ni ukuri kuri guhari nimba je naravuze kujya kuntu imbere ya kamera sivyo suko toyi ivyo yoba yarangiriye byari byiza cyane byari umutima wanje wari wishimye oya nimba je naravuze kujya nanje nashatse mubabaze sivyo nanje mubabaze mubabaze Je bijya navuze ngo barantore ngo barankoye iki bijya n'ubeshi vraiment ariko
eh sivyo ntibara gukore
oya ni barankwa ariko hariho umutipe ahari
wa mutama wa
eh ahari sivyo ahari arahari kuba harara hari me bijya vyinkwano
soka
eh bijya vyinkwano oya sugusoka arindiriye mvyari
ama agukwe
Ami bindi tuzobimenya ni navyara.
Eh. None si sari ko vraiment. Rege kiyo bigira cyara aho nyene. None ko wali mwengu baguma bisabira yuko sisi na sisi urekana n'uyo mutipe. Kugira wigumanire na toyi wa. None toyi ubu n'ora ko gukunda. Ko kandi urumva urya munsi wavuze ngo ntura ubara gutanga inkwano kugira umubabatsi kandi yarababaye warabibonye. Bisiguru urukundo ruri muri we ni runini cyane. None ubona ko bizoca bigenda gutetwa imisisi
suko babarujya munsi nuba aracababaye kandi ndashaka ko abandanya babaye
oya sisi none urukura mwirihisha rero urukura
mwirihisha Isaac amarira narize arahagije yani stress zenye ni
kwa nae si usame sinawo chakusari none kubabarira ntibiba
ona byatoyi acana nabyo Wani udize bingi.
Nitwa bivako kuko ibuye ndio topic iri mu bantu kuja kuno mwanya. Ati koma sisi ashaka gutwarinda kuwundi muhungu, kuwundi mugabo kandi afise nyeneyo. Kandi nyeneyo yarayemeye sisi.
Nani so fisi?
Na izi bize kweli. Ni sisi. Bas tugende bukebuke. Ora urafise umutipe musohokana ndavyumva urya mutama wawe. Mbe ni mutama vya vure cyangwa ni umutipe tuwa hagaze neza sana.
Numutama
afite bya kingi guys
afite 60
wabizinga guys
oya you want to sing me kwivugira nga
umutamo myaka 60
none ngoranire
afisa bana n'umugore yogi ku umugore wa kabiri
weye
ugiye ku umugore wa kabiri
mm
ah cyako da blague
ngiye ku umugore wa kabiri kandi ngiye mutama ndamukunda
eh kubera ikino
kubera skiza ni kwambiye Isaac
ibikya gukorera byatari byo tuma toyata
umviriza nkubwire Isaac sivyo igitsi kigukora mu jisho rimwe kabiri cyo rimena sivyo mimi na tu yacha ibaki tu history pali kuwaga
niwe bagire ko mfite ikibahuza
mimi si jakata eh na mtoto ni wake mimi si jakata mtoto ni wake si jakata
none
si jakata urumva ikindi kintu aba abantu ba bankurikira na Isaac nibace bafata ngo je baba ari je bashira ka makosa cyane batangure kugira eh sivyo nabo nibishire kwanza mu ruhande rwanje nanje sivyo naratwayinda sivyo arayanka ndamurondera paka tugeri wawe birabi ibintu turakwegana kuraka
turavyakira
sivyo eh kuraka kanyuma niho yemeyinda ni naho yemeyeko mapenzi yamerudi aje
ariko rero arindira kwanza ariko rero nivyo je ndibuka igano cha nyuma yitaba yemera iyo nda yuko ari gwiwe
narabivuze jewe ndayobye nabantu inbox ujya mukobwa vraiment jewe twarasukanye mbere wanashima nje ndibutoyi wanashima uyo ni mutoyi je ndibukuru mukuru wa sane mutoyi Hussein
Bukuru asare utoyose
wanashima nje ndibutoyi kabisa
yaravyeme ariko sisi inyuma yo ngaho nimbo vyibuka neze inyuma yo ngaho mwace mugenda hari ya makamba gukina ibiki sasa uwe ariko yavuga ati kuje kuguma hafi yiwe mwaramenyeranye mimenyerano iraba myinshi ashakuzowe ashakupenda none niyumva ko bikuye sisi ega naho naho yarafise umusheri we yaramuhevye none
nza ni kwambiye Isaac sivyo jewe toyi twahujwe nakazi sivyo nimajene nagiye gukora akazi nakazi kamuje nawe
kuba hafi cyane so njye mapenzi ni mazoe
oya aha oya je ndi mu kazi
kumenyerana navyo byarakweza urukundo kandi kugukunda agufite umfutiye umwana navyo si bibi
ndi mu kazi nagumane n'urya umviriza nkubwire komana imana yihanganira ibintu byinshi tamwe yo manuka yo dutemagura abantu turi ngaha ku isi twese katumara ono umunsi wa mbere ngenda muri mwa mutama Gerard official gukora akazi munsi wa mbere ngenda kuri tene yaje azananye n'umukobwa aramupresenta hajya ngo niwe sheri wiwe je nakintu byari bimbwiye ko nari nagiye ngiye gukora akazi mutama Gerard arambwira ati sisi waje gukora akazi rekana n'ivyo reka dukora akazi ibyo byose nda ibyo byose iyo mbyibutse nasikiyaga kamaruho yangu
urumva wowe wabifashe umenga ariko arakupirikisha
sasa ariko gani pirika tangiye hapo eh
ya
kwa ni pirika
kija gihe nta rukundo yari bwaje bwarwaze sana
umviriza
nkubwira uragukunda sisi
Isaac reka nkubwire abantu bangurikirana nanje nibanahure sivyo
ubu nta rukundo rawo
par exemple nko muri iyi minsi nko muri iyi minsi kuva tangu nilitoka kule kwao Makamba Isaac misiani yenye niko napitia emo sijui ni kwambie aje.
Eh. Ndi sindi kuna nukura chana.
Sikiliza ni kwambie. Abo bana mke mwenye wako ananipigia simu. Waguma ba nerubwoba. Ngo Kamba ukafika kwa mama yako mkwe atukatai.
Eh.
Lakini ukaya unajua kama ule tu ni sheri wetu tu atabaki tu kuwa sheri wetu. Umukobwa wa telefoni ni umusi. Si wa telefoni ejo. Siwa nerefona higa yeju sivyo kandi bose banerefona banera ubwoba rero
abose na babebi babuto
sinzi nimba ari babebi babo bose nimba ari abusinzi sivyo aro ku nerefona baguma banera ubwoba nami niko binadamu sivyo negeza kugira ubwoba muri jewe kandi je ndafisinda ejo cyangwa jo bundi shobora kugira ingorane sivyo none kubera iki no cunga securite yanje
mama we ati yeah ero byakome urumva rero izo akabiga twinga hakeza ariko gima urumva rero abasheri be bari ko barabiruka inyuma ngo guriwa twari umugabo
bara he mungu wangu we ariko jewe nyeneye nawe nyikunda vraiment nawe nyene na mugabo wandi ko ndabatwara sivyo
ariko tuyayikundira wewe
ibyo kuvuga naho ngo bazongirira nabi ngo bazogira iki jewe iki kibazo hariho inzego zimwe na zimwe maze kubishiramo sivyo ejo cyangwa ejo bundi je nshobora kugira ingorane bivanye nuko kuntu baguma banerefona iki ubu na nimero ya telefone na hisemo kuyihindura eh
kugira wikingire
kugira ni kingire eh
abakuga rero ni abakuga na banyabujumbura cyangwa na banyaro na hari yo abo
hari abanyabujumbura hari abandi bahari iwabo baguma banerefona ibintu byinshi kandi
none ivyo biri mu biro bituma wumva neza kudashaka udashaka buto
nukuri ku imana izaki
ivyo kuba bidahari ivyo kuba bidahari wari kumwe
oya suku vuga uko nawe suku vuga gusa je hanini niko na ofia afya yangu nkubu mumi mu kwa kangahe hahera nari navuganye na mama watoya karambira ati itegure
ubona kije gani
oya ni ari bwa kibone akarambira ati itegure upange ibintu vyawe neza uze ushikirino uvyaririno kugira ngo tukwiteho ndavuga mama kunyitaho singorane nanje ndiko ndipanga isani isaha mushobora kumva ko ni Sharudi Makamba kugira nitegure kuvyara kuko harabura imisi mike sivyo rero nkavuga ati abantu baguma banerefona banera ubwoba nikishika safari na nkagenda ho bari bamwe na bamwe nzova yo kuguru atakonfis
mama kureba aragukeneye
Mama ko vraiment nangorane twi eh na twi eh na tubanye neza frame ahubwo mengo niwe mugabo wanje
basikini mon dieu ariko rero urumva yuko nimba wikundirwa na mabukwe natoye vraiment mabuke kiyogendura mutahura iki kibazo ikibazo abantu ahantu bari mwengu nubu bari ko baravuga bari ko arayisabira ati Isaac turasabye kubera yuko urumva wowe usena mahigura na mama mukora kwikundira ati rero ikiri ngaha turasabye yuko sisi yotahura yuko akunzwe na butoyi butoyi ari d'accord uturi guturiya yeme kuba pose gusingorane nuko izo zindi demu zeze kumaze kwiri ku nyuma ari cyari kiba
rema niyo ngorane urabona Isaac urumva mwana mukiye kutororize unasikaga roi nataka kutoka
oya ariko nawe cha wiyemera rero ivyo nibindi umva je rero cyo nabona naburumenga ugiye mushiri wawe vraiment wowe imyaka 60 ujya mutama wawe ugiye umwihoza tukige butandanyiza natoye buke ibyo no ndivyo banse
ni wambiye abafana bandi cyo no babwira ni kimwe impanuro zabo ni mezi sikiyaga sivyo nkuko nawe wabumvirije ukantuma ko kugira wumve ico jewe mvuga sivyo ndabumva kandi babandanye bamba hafi babandanye bamanura kwishi kwa hii dunia udafisi manuro nacho ogerako
ariko kusubira
umviriza Isaac sinorahira ngo ndahire ngo ndahire ngo watuze tukarudishana hii dunia ni mzunguko
nkuko kera wamukunda burero byamugarutse
sivyo eh nawe byamugarutse ko dunia ni mzunguko gusa je cyo nobwira abafana banje nibarindire basimbyare
bareke kurenza ugwa
sivyo mbyare sivyo njo ndajua decision ya kushika
Ariko ndo bavuze ati urindire byaro ujya mu tipe arindire byaro acha gutwa
Isaac bira ni bibisema juna na yeye kwanza toyi kwanza na yeye apa niki kwanza kidogo
bisukura yeye niwe mu tipe si hari re ntari
oya arahari kuba hari
ujya nivyo eh ujya nivyo kabisa arahari
eh arahari kuba hari arahari me nibareke kwanza manze mvyare sivyo
Natoi re uramure message ati naho umure
ndi umure message
ubye wewe na akate tamagabye
je sindo kugira umure
message umure message nako tutureme uturemeshije ngo bakutukurindire uvyare
je ndi message abafana banje bankurikirana
abamba
baguma bakurikirana akazi kanje nguma nkora kuri mutama Gerard
bashaka kumva akajambo kwa toyi ubuzi cyabo to cumenga sizi ibya ibimufasha none mama we none kujya musi mutama Gerard na babuto ujya musi dukora igiganiro buto yarashavuye cyaravuga ati jewe nukuri toyate ni sisateme yuko tuyikundanira n'iby'amasinema birahagaze mbeko tubona mbana ya mu posting ari kuri channel yanyu ya mutama Gerard cyangwa mbona ama comedy no musi nabonye comedy mwashize kandi na wakinye nawe nyene mwakinye nanye ubure bimeze gute bibi
okay zigya wabonye ni sinema twakoze ziri nko muri depo niko bavuga mbega twakoze kuva kera zihari n'ubundi tubandanya tuzisohora nyine tubandanya tuzipostinga sivyo rero
ari ama comedy mwakinye menshi
eh menshi cyane ko kuko menshi kuko ba profise bankureshe muri kijya gihe kubera muri aya meza ari imbere urabona ko ibintu bitari ko biragenda neza bashobora kuma iminsi yo kuruhuka nariko ndakora akazi eh si
none migenderanire yawe na buto yimeze gute
migenderanire yanje na buto yije cyo duhuriye ko nakazi
Kwa tuwe SMS ya kunda kuandikira, ati merewe gute, ati gute na kukumbu ya, unaduri?
Na rindiri mungana wea buka za labda andikiri mungana wiiwe.
Yo, mana wee. Wewe sisi ya pezo, nukuru kima. Uba sile toi kata tamam ze baba. Pisa hezi ya unakiri mungu, unakigenda, mama wee, ibarari rizogo. None wase, bo. Kuva kugiye giye gushaka no munsi ntimurahura no muri repetition ntimura shooting abase muri kumwe tugaye najye makomedi mwamushira ko mwakinyekira kuva giye giganiro kuva twa posting imenge minsi 3 batarinira he ntimurasubira kubona namu yage
oya vraiment sindahura nawo gusa mutamajerari niwe tuguma duhura mutamajerari nashobora kumara iminsi 2 ataraza muhira kunda bukomerewe
mutamajerari kugemerwa message ari message yanyandiki yarubwiye ati Isaac je no kuri abahungu je baranani je nta kuntu baguma banyikira akazi ndiguma ndababemereza twige tournage bankwepa banka bagira ibiki nubona yuko ugira wica akazi kabandi gasis Uwono ni kampuni ya baani?
Sikiriza ni kuambie, sivyo, ikinu chose nunganya wacho, sivyo. Kama anaumia mauyu, mdani mamfu baguma banga kushutinga, iki, sivyo. Mutamajerari na muhunga anyo.
Aliko, ukua muhunga anya, ikoga wikubabia gara?
Asira ziishe. Urumba, ishavuri banzeri here kwanza kwa buto, hili banzeri here.
Yoyera kute wa mganzi.
Oya suku fugu.
Ujana ontu kwa kushira kwa chachaia huu.
Abafana banje niba banze banahure kwanza sivyo je na toyi duhurira mu kazi n'ubu turi mu kazi nareke tubandange dukora akazi mbanze mbyare sivyo hama ibisigaye tuzokwicara hamwe na famiye neravya uyu mwana araha nanje ndaha famiye yicare famiye zibiri zihure tuvugane kibazo tugishire ku murongo neza je nibyo nkeneye
ariko uramuhaye icizere yuko bizokunda
oya se uvanga ndamuhaye icizere narindire mbyare
ariko ibintu cyose aravuga birumvikana ngo narindira bya sawa twatahuye sisi ariko vraiment ibintu byose wavuze cyane nta jambo nari megiye humureje nakuye mu kwatoye kuko abantu baguma bashaka kumenya bazosubirana sisi areme yuko bazogumana nato cyangwa bizogenda gute ariko ubwo umubwiye ati ngo narindire ngo mbyare ngo sinzi ibindi tuzobiyaga bisigura urindire ubyare uce wigira kwa mutama
oya siyo kusema ivo izayo
none sisi udako kuzovanga ba
Umviriza nkubwire kwanza mviriza nkubwire zake ikintu cyose giherera mu kuganira jewe se kuvuga ngo nofata decision ngo toyina muwacha ihagira nakubwiye sishobora kurahira ngo naye ngo tunacana pana urumva
hari kizere yuko umunsi umwe imana yobigira mu gasubira
yego ikizere ki gishobora kuba gihari
iyo ryo cyamurashaka shale ubona ati kizere gihari yuko washaka kuzosubirana na ariko muri uru nyine urumva ko butoyi mu mutima rimwe
Zake
nikashura
je nakubwiye gute nibareke mbyare famiye zicare zivugane na kindi
Mgisha kumgiri akajambo aba ex batoye cyangwa babashere ibiye ubambira akajambo kuko bakuveko koga akajambo nkakajika akajambo uvuze ati kizere girahari bubaze cyangwa kumena
jewe na jamu fise no babwira sivyo gusa cyo no babwira ni babandanye bona na minute yabo banelefona banuka bananitishia maisha sijui nini babandanye je nacho bimbwiye
toye navyo uramubwiye bakomeshe
oya je nabona ukomesha
umubwire toya komesha
oya toye ni tuvugana muri imisi kandi ko turakora akazi ndiko turakora
ngayeme oya niwe watukurira ngiyane ko murabona ko ikizero gihe hari urumva ariko aranyikura ko sisi ariko aranyikura mukugira twumve yuko nyene atakibazo ariko urumva ko gihari kuko sinumva ngiyene wo guma wivugisha ngo nta kibazo gihari kandi udashaka kuvugana na muzazi mwenzako
oya bajya n'abahungu nuko nakubwiye duhurira mu kazi mutamajerari na bafata bashire hamwe bavugana kugira tubandanye akazi
mutamajerari ntaramuzana toyi muhira hari ya kwamu mutamajerari je ndamubaza ati kubera iki atari ko arabahuza
muzane muhira gukora iyi
kuramutsa umwana kuramutsa deta
zo muramutsa ntiyavuka
Nene sisi mkusozera basi nshaka uduhe umuco kandi umbwize ukuri sisi wenda azi kuri mvuga kuri mbwize ukuri kandi urazi ko twakoranye kuva kera mbwira ukuri umwana urumva neza ko sante yiwe imeze neza nyene byabimisiyo nibiriko biraba canke biriko biraba nyene kimya kimwe
Zake.
Jacques menye uri ko murabikorana ariko ibi mission ibiko biraba.
Abafana banje cyo no babwira umwana wanje munda meze neza kama kawaida sibyo?
Graphi yaragwaye.
Yego vraiment ecographie narayigira.
Ni yaragwaye ecographie. Ni yandi bagwa.
Ya bama yo kugura ibintu by'umwana naciye nkuramo 12000 ndakoze ecographie umwana umwana wanje meze neza. Nangora nimwe afise ndindiriye ndonke tike. Igendeza ngo makamba.
Mutama yaremeye kuzorera umwana. Wa mutama wa Ça combien d'années tu as vu qu'aujourd'hui il y a une dana ou une?
Oui, y en a tu n'as commenté la fille c'est vu qu'aujourd'hui.
N'as commenté? Ariko sisi. Arumu nige za kumbaza ati none kweri ki abantu ibintu byabo iyo nda ya sisi cyangwa amakuple yabaguma bayashira imbere ya kamera kweri ki?
Kweri kubera nubundi byatanguriye kuri kamera. Seni batakari yonyi sunoba.
Ya hashtag ya tuata gwewe kamera tuzuhirira za kuri kamera.
Kubera nubundi izake. Yuhu hataba kamera. Jeni vizari vizoro sekondo ngato ichange ngo tuvugane. Change ngo ngeri wabi makamba. Icho kinu naba nubachi umvine. Ni vizari vizoro.
Ariko kubera kamera nyine byarakunze. Inyeshuro rero mwayironse. Nimugume mumbaze ngo kubera iko kumuzana abantu. Byahere kuri kamera.
Kamera yaramfashije sino ivugana bya yaramfashije ikindi kintu iyi kamera yaramfashije je kuba narabaye narugurutse ibi bintu nkabishira kuri kamera hariho abandi bakobwa benshi bagenzi banje ibi bintu byafashije sivyo abandi byarabafashije abandi hariho nkuwambira ati sisi je hariho umugenzi wanje byashikiye kunuko ahubwo none wumva
Congratulations. Ati felicitations rero kwa Sisi yarabaye intware yabandi bakobwa.
Ubwo je nikindi kintu nagoma kuvuga Isaac kubafa nabanje bankurikirana. Je ndabare message. Nibashira umutima munda.
Tuzosubirana na toyi.
Oya si kuvuga uko. Aho biriko biragenda.
Bizogira inzira
kandi barabye intango n'ubu barabona ko ibintu bimeze. Ne.
Umaje mu maki bakurikira umwana wawe avuke.
Ibintu bimeze neza kandi kindi kintu jewe impamvu ntariko ndashaka gutwara ibintu faster. Famiye yanje ubu nayo irahagaze imeze uko. Ibi barabyinjiyemo bashaka rero babi shire ku murongo. Niyo mpamvu atabintu byinshi ndiko ndashaka kuvuga cyane ko kwerekana gusa je ndiko ndavuga barindire mvyare nkuko famiye yanje ishaka ko mvyara hama twicare tuvugane.
Ok, merci beaucoup mwavyumvise ivyo mwanumwe mwavyumvise icezere kirahari cyangwa igihari yuko sisi shobora kuzosubira rato nta wizi ariko yavuze ati ikundira umushere wiwe wa mutama wiwe ash agiye kuba nyine umugore wa kabiri nta kundi nyine akawuke kuko urukundo nuko rumeze iyo umuntu yikundiye ntaraba ngo agiye he ivyo bibavako so sisi cyereka ndagushimire rero hama wanaye wihangana abagutuka abagukeza abaki byose uvyakira waraba mu star nta kundi
oya ndabizi barankunda
baragukunda vrema
barankunda ju ehana ndashimira abantu yuko baramfasha kabisa msada wawe
ndaje no kuri mutamajira ya makomedi yanyu aguma arabwa
ahubwo je cyo nubasaba ni babandanye badushigikira mutamajira ari official babandanye kabisa bafite ndajya kugakengeri
subscribe
uko nyene no kurayikinga no gusharinga byose
okay ariko rero entretemps nuva ko mutamajira yahagaze ntibari ko barakora kuberisha vuga toy urumva rero igikenewe ngaha nuko sisi agenda abahe pole abahumuri
Isaac sikuvuga ngo bahagaze ngo
niba byahagaze none bigo none mutamashyira ijya message anya niki ariko ambwiye ati je abahusore barananiye na sisi Isaac bijemwe reka jera bigiyemo kubera na mutamashyira yabigize mu ruha cyambwiye ati je we nuko uri muhanure sisi vraiment je ariko ivyo bintu nonsha gasambura group nonsha gusambura group y'abandi sisi
Nat uhanyene mvuye kuri kamera cyangwa ndamwandikira message toyi
ati humure ati
Ukonyene wumvise.
Ukonyene message toy. Namwandikire mbona.
Bashaka bonona kazi kabandi nanje niburira biharage.
Akumase umuhumurize.
Kuno mutamajera ikora nipatia tufranga twake. Agashahara kameze neza. Vrema abafanzi bandi ko ndahembwa neza. Naka mubona nasize mu mutwe na gashahara ka tamajera.
Wow. Merci beaucoup rero muravyumva ibintu byose ni fresh kabisa. Jerry twaza classic. Icyumwana n'imwacu mvise rero sisi. Majambo yose yavuze je byanchanze vraiment nabuze conclusion ati kubera iki byanchanze kubera arahanu aza handa kikurayo sisi basi mugusozera uramukunda toye nakunda anyesha ndonga conclusion ya byose
umviriza ngubwira sinovuga ngo sindamukunda kubera ndamufitiye umwana sivyo kama leo hakuna mapenzi ariko yarigeze kubaho
eh sawa ariko ubu ntaya hari arahari ntaya hari uramukunda gatsima karatera kuri we cyane gatera Mambo ni moto. Ah, ube uraraha yake. Eh? Uramukunda arumukunda. Duheze kiganiro. Je cyakusa tugereze nga. Kuko cyaka tuce tubora conclusion ya byose.
Ushaka bage bakoga biwe banyitse.
Ariko abuze abandi gukora bakoga basanze. Nabo ari cyo bakugira. Hago sipo angaje mu bodyguard. Ah, gero turi bodyguard kimwe muri bijya.
Oya, je ngomba kwigira ko mama wanje mu kwimakamba nituriye ni bado subira kumbona na telefone na hindu inimero. Ishwi.
Wa mamu.
Eh.
Mama otoy.
Hama bamenye ko naho twa turi vurugana na toyi tukafika ku kamera tukavurugana
twa. Bijyango yabo ni
fesh. Eh. Bakumbuke kuwa kule makamba wananikubali aba sister babo baranyemera mama wangu mko ananikubali kandi bibuke ko naho twashwanyu gye arigeze ku mukunzi wanje
yarigeze ubu
eh urumva ntacho buzere ko nubwo twosubirana
wale umva eh urumva rero sisi buje ntari kwa rivugisha gatima kariyo
ah niko naongea juu ya uba na muke ni baturi ndamukunda toyi ndamukunda toyi
ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay